Sanibonani. Igama lami ngumenzi wanxumalo. Welcome to Blaqlife TV. Ihlolo lethu ke silibiza ngokuthini? Khuza wethu. Sisekhaya lika baba uPhuzekhemisi. Uyamazi? Wakumbona ehleli nomndeni wakhe. Wakumbona ihlalele nje iclinic icathulo zakhe, khombisa icathulo sithandayo, ezinhloko ehleli nezinsizwe ehleka nomndeni. This is the show elokuvezela konke ke lokho. Besiya kude ke naye sithi sombona le emakhaya kwasho ukuthi cha, due to effect of the coronavirus wasesidinga ukuthi sibe khona ke la ekhaya eseduze elowa ilove. Sizomthola ke sike sihleke naye sihlale naye sibone ukuthi indono zakhe nokuphila nomndeni wakhe. Ufuna ukubona kwenzani? Woza kumene. Bakhona ngaphakathi. Woza. Sa.
Koko.
Sanibona ba.
Baba.
Yeah, singangena ba.
Ngena zwide khululeka.
Amen. Njani ba?
Sikhona zwide njani?
Siyaphila ba. Ungahlala.
Hayi ungahlala khululeka.
Yebo.
Ungahlala nje. Okumnandi ke ngasiyohlala emthonzeni akho nasoshaya umoya.
Hayi kenkenga ba.
Xoxe kahle zethu.
Yebo. Khuza wethu igama lami ngumenzi wanxumalo njengoba besikutshelile ke kuqaleni ukuthi sihleli ne legend of uMaskandi ubaba uPhuzekhemisi ake mina ngingithule bengimiyeke yena ake introduce yena sawubona baba njani
ngikhona mntaka nxumalo ngithi ngiyabingelela nami station sakho ohlelweni lakho ngithi sanibona nonke
yaw ngiyabonga kakhulu baba kumuntu baba ongakwazi osanda kukubona nje manje osanda kwazi umsebenzi wakho akuy introduce nje baba awukuthi nje qaphuqaphu ungiphe nje wena nje kancane baba ukuthi ubani lo sinayi namhlanje ohlelweni lethu
mina ngingubuphuze khemisi wakamnyandi ungazalelwe emkhomazi kaDumisa kithi zasha phuze khemisi zasha mfuka amajaja namadoda khona phansi emkhomazi kaDumisa lengibuya khona umfule ngubuza
ngizo makhwakade hey ngiyabonga mina awu ba yazo zoyishaka mlandike baba yazi kuyangijabulisa kakhulu ukuthi size siqale lo hlelo lethu baba iKhuza wethu siqala ngawe umuntu osehlale kakhulu kwindima kaMaskandi baba yabona so umuntu baba osanda kukubona ke osanda kukuthola ke manje cela usiphe nje mhlambe ukukhula kwakho baba nokuthi ufunde kuphi eprimary nokuthi baba isiphi isports owudlala nje usase esikoleni usayibona nje nawe usagijima lapha eprimary baba awusichazele ngale childhood yakho baba
yabona mtakazwide ngifunde enkanini school khona akadumisa entsepheni into engangiyithanda kakhulu esikoleni makuthiwa sosina ingoma senza amahubo kuphinde futhi kube nemlolozelo lokho kwakungijabulisa kakhulu ngoba ibhola angiphiwanga lona kodwa ke iphoti zonke zakithi eMzansi ngiyayithanda.
Yebo.
Yebo.
Hayi kwangijabulisa ukuzwa lokho. So baba ngesikhathi usukhula ke usuqala usubona ukuthi okay umusic ngathi into engathi ngiyayithanda. Yabona. Nokuthi kusubona ukuthi ke mhlambe ngesikhathi usuqala usuthanda kumusic yiphi ingoma yokuqala wayirecorder nokuthi album yakho yokuqala nje uqala nje ukurecord ingoma yokuqala uzizwe studio iphuma ukuthi hayibo senginengoma uyayikhumbula nokuthi album yayo yayithini ba?
Ngiyayikhumbula mtaka baba ukuthi mina ngiqale ucula kumusic ngo-1982 mhm ngisahamba negenge special 5 kakhulu kusekhona indawo kwakuthi uyise DK House lapha ngase Faraday ku Ilofe Gold kuthe 1988 ngangena kwenye inkampani ekuthi umkhonto record ngakhipha ingoma yathi wemalume
eyayithi
wegroove omnyama wawibambelana intombi
awu 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 yebo baba
yes kwaya ke kuthe 1989 ngakhipha ingoma edoshiya abantu abami abelungu ke basebenza senza amadabula ama-album ngafaka iy'ngane zikamajazane sizubuye mntakadadewethu
yebo yebo yebo
1990 sasesikhipha ingoma ekuthiwa imbizo yabhenishwa imbizo izevulobhodloza 1991
yebo
yes ngoba laphana kuma-radio stage lawa amanye kwaqashela ukuthi ucula ngani
uthini
ma ushaya into engathi izopolitika kwabanye iyayibhenishwa ingoma
yabo baba
kodwa ke imbizo ngwangijabulisa ngoba nako ngayibona isidayisa o 100,000
yebo baba
uMaskandi wangakadayisi kangaka ngaleyo ndlela ngaleso sikhathi
imbizo baba kusaye ingoma kwamanje othi mawuntu mayihleli ecabange buka eqala nje mithi going back ekhathini zoMaskandi kusaye ingoma vele esahleli ngakubona uperforma nakuma Metro Awards uidonsa lapho ubone ngempela ukuthi cha uyayazi lento soku oyimemezayo baba oyikhuluma ngayo
ngingibonga nje abalaleli nabathandi bomculo ngendlela abawusupporta ngayo ngoba ebona engaphuphi nje
yebo
kwaba uthando labo
yebo
mangidlala omunye uthi awu ngikhumbula ubaba osangishiya emhlabeni
yebo
omunye uthi ngikhumbula uma osangishiya emhlabeni ngoba mhlawumbe ngithi nabo 25 years manje 26 years iyenziwa
ikhona isakhona.
Yebo,
hayi baba, yabona nje usazokusitshela nangeyindondo zakho ke lezo esinazo oyibekile phambi kwethu, but okwamanje ake sithi nje khumu eyitolo, then masibuya ke sesiyabona ukuthi iziphi iyindondo esiyiphethe, imaphi ama awards siwabambile. Usakuyona ke Khuza Wethu on Blaqlife TV, siyabuya nje manje eyitolo. Usahleli kuyona ke iBlaqlife TV Khuza Wethu nayo Menzi Nxumalo ehleli nayo ubaba Phuzekhemisi. Baba, sike saxoxa ke sikhuluma kancane about ama awards osuwawinile neindawo lezi osuke wayo performa kuzona, but okwamanje akusibonise ngeyindono zakho nezi ebona ephambi kwethu njengamanje.
Mntaka Nxumalo, le eyama councilor le.
Yebo baba.
Alibhame ayithi ama councilor ayasusumsindo kwabanye ababe yikhulu. Ngithi la kuKhuza Wethu ngithi ama artist akavuka ibambe angajelwe umuntu ufuna acule kanjani, akacula umuntu emfila ngaphakathi.
Yebo bona baba.
Ehhe.
Njoba nalena ke ngibonayo baba yasho ukuthi the 12th annual MTN Music Awards Best Maskandi Album. Phuzekhemisi. I-album yakho yayithini baba? Usithando.
Usithando. Sasishaya nothando samazwayi madoda. Sasishaya nothando samazwayi, sasha ama platinum futhi naye bantu mtaka mazwayi.
Ni donze baba lidalo
stando
stando
awu
ngizimisela ukushada nawe
babu.
Yebo baba,
ngiyabonga
baba. Kwindawo baba usuperforma kuzona ke ezinkulu baba, iziphi ezithi sihlala nje enhlizweni ngisho uhlele ukuthi hey ngaye ngaperforma lapha, mhlawumbe ngaperformela upresident, ngaperformela iqueen phesheya, ikuphi baba
engakusho khona ilokhu indebe yomhlaba yebhola yayise Korea Japan. Yayise Japan kodwa iJapan yayibambisene neKorea ngoba iKorea indawo efana nokuthi thina sinoyo lesuthu la sinobtswana
ukuthi
bazohlangana nabantu benze into eyodwa. Ngapi performa lapho
ngo-2002.
Kwangijabulisa kakhulu amazwe ke sengiwahambile, ngingabala nje oSwitzerland, Finland, Denmark, Belgium, France ke sengithi ngemhlabe 7 times. Bo America, New York. Ngiyabale wonke ngoba mhlambe ngingachithela isikhalo sakho
mzala. Ngomaskandi nje baba.
Ah, ngomaskandi. Ngifike ngishaya ingoma nebheshu lami.
Iyabona baba. Baba, akungixoxeleke baba abantu osuthe wathi waculisana nabo, sebenzisana nabo ezin collaboration mase besho ke laba abesilungu. Wo bani osuculisane kanye nabo?
Ngingabala nje uwashela imhlophe, ngibale onkunze emdaka, ngibale othandiswa amazwayi, ngibale baningi kodwa ngeke ngibaqede bonke ngoba ngabe ngithatha uhlelo lakho ngilwenza manje
kube
ugide mina ngeke.
Cha shuti lokho baba, kuyabonisana ngempela ukuthi usuhlalele kakhulu kwi-industry because uthandiswa amazwayi umuntu osanda kufika, owaye osasanda kufika back then, okumunye umculo wazothatha ubaba washela imhlophe vele onaye kumaskandi, yabona. So usikhombisile wena alone nje ukuthi ngomaskandi uyakwazi ukuthinta nakwezinye izindawo, ungena la kweminye isayidi yomculo.
Hawu kakhulu, futhi ke uthandiswa ngangimthanda esebenza kakhulu futhi nebhongo mafini.
Bhongo mafini, ehe.
Ngingathi nje abaculi ngiyabathanda kakhulu. Khona nje lesihlangene khona no lebu senza 60 years for ukhozi, 60 years amambazo khona ku industry.
Ngiyabona. Mase ukuthi ke Nkosi yami baba, ama challenges eniwatholayo kuyona le industry sikuyona baba. Kumaskandi.
Yes.
Njengoba usuphezulu kuningi okuba khona ngathi kuyakubamba kuwama challenges wa face ayi imaphi baba, ngathi athi nje mawuhlelo cabanga ukuthi eish mhlambe nangesikhathi se corona lesi sikusona i effect yayo i coronavirus nanokuthi indawo ningi anisakwazi ukuperforma, kune indawo evaliwe kwezenye indawo izitudio ezenye ezivaliwe, imaphi ama challenges owatholayo baba?
Hey maningi mntaka Nxumalo, engakusho ngathi nje i corona ifike no kulo bubhane la kuthina ekulizwe lakithi ngoba abanye bathatha abanye uzokuthiwa basindile ebhedlela. Thina ke nje sisebenza ngomusic asikwazi ukuthi siwenze amashow la kodwa sivele siphila ngawo siwenze.
Iyabona.
Nganxa yayo le corona siyazi ukuthi iyaqhamukaphi kodwa ke sithi uNkulunkulu angathi angasisiza kuphepha isizwe sakithi. Isizwe isizwe ngabantu.
Yebo baba.
I corona ayiphindo leyavela khona ihlukana nabantu bakithi South Africa.
Yabona. Yeah, hayi ngiyabonga baba. Mase kuthi ke inkosi yami kune iphathe ngiyithanda kakhulu ke baba. La usukhombisa khona i-lifestyle yakho, sesikhuluma mhlawumbe isicathulo sakho sithandayo, imoti yakho mhlawumbe usukhombisa ikhaya, usukhombisa mhlawumbe mawuhleli wena ubaba wenzani. Yini uthi mawuvuka ekseni, yabona nje ukuzivezele wena ukuthi mawujabulile baba mhlawumbe yini ekujabulisayo, yipi team oyisupportayo, makudlala ibhola mawuhleli nentsi, yini in your comfort zone. But ke lokho ke sobonisa ke mlaleli uma nje sibuyela ke khona, sakuyona ke Khuza Wethu igama lo Menzi Nxumalo. Hlela naye kubaba Phuzekhemisi. This is Blaqlife TV when we come back. You're still tuning in to Blaqlife TV. Khuza Wethu no Menzi Nxumalo. Hlela naye kubaba Phuzekhemisi. Baba, i-lifestyle yakho usukhombisile inhle, siyayithanda kakhulu. Sengicela ukwazi ke baba i-message kumuntu osathi ngifuna ukwengena kwi-industry. Ngiyawuthanda umaskandi. Hayi mina isikole ngiyasiyeka ngiye esikoleni ngifuna ukwengena kumaskandi. Kunama artists baba ekuthiwa asayina ama contract engafundanga yonke into. Uthola ukuthi i-manager ihlala mhlambe e-Sandton. Yena umfowethu mhlambe uhlala eLokhuza
e-hostel.
So baba iyiphi into ngathi message uyadlulisa ke kuyena when it comes to education, sikhulume nani ama business, sikhulume nani empilo ke nje baba ukuthi ke mhlambe imbangi zomculo la isikhona manje. Ungachazela uthini baba umuntu ofisa ukwengena kwi-industry?
Mntaka Nxumalo engingakusho ngathi ungashiya isikole ngoba utujaha ukuyocula. Ngoba kuyingozi enkulu thina esabhekana nayo kakhulu. Ngingathi abafuthi angawenza umculo kodwa abeqhubeka nesikole.
Yebo baba.
Bawenza umculo babe beqhubeka nesikole ngoba hayi ave kunzima la kulomculo osiwenzayo. Industry nje ye music istrong ngendlela esimanga. Uma ungafundile futhi ke kunzima kakhulu ngoba khona lezi zinto ekuthiwa ama contract iyakubopha le yantu ngeke ukwenza ukuthi ufuna uthole umuntu ozokufundela kungcono mangabe ungenalo lwazi
lokufunda
ungavele nje usayene manje into eyisithathe thina njengabantu abathanda umculo ube uthi eyi sengithola ideal nenkampani ethile ivele nje
usuyasayena
ungavanga uyifunda into ebhalwe phansi ukuthi zithini kanti wena ujahe udumo olungela ukuyisendawo.
Yayibona baba.
Ngingathi nje imfundo ibalulekile msakazi.
And then baba mase sikhuluma ku umuntu webusiness ke baba ngathi as a business akudingi ukuthi uze uthi uyovula vula ibusiness wazi ukuthi uzolimanage uzolithanda. Ungaba advisor nakhona ukuthi bakwazi ukuphinda basondele bawenza ama business umuntu abe nenkampani one business lakhe. Ungathi ungena kwi-industry uzocula kuphela awunalutho ephathekayo. Nampa ngithi nabadlali bebhola okayza mtawungu badlalela ibhola baqeda baba namaclub abo. That's business. Yes, yes. So ngam-advise uthini kumuntu lapho bakwi-business?
Ngingathi njengoba nje umculo nje usinenkinga le yabantu abawuthephayo abawurecord abudedengu kungcono mhlambe kube khona okuzamayo eceleni okungase kukufakele mhlambe amasenta ngoba cha umusic yona uyinto engathembekile msakazi.
Yabona.
Kusasa right, kusasa awukho right. Yes.
Yazi uyabona lo mlayezo baba uyahlala ke kumina ngoba kunama artist amanye siwaziyo baba nangaphandle kukamaskandi esigcine afika athi vu next thing anyamala.
Yabona.
Kanti ngesikhathi uthi vu fanele kube ukudla phezu kwetafula phela.
Uzodlana ingane.
Yabona baba.
Uzowakhokhela ngani amanzi nogesi laba osihlalele njengoba sihlala kulezi zindlu lezi ezibe zibe indleko. Kuyinkinga enkulu.
Yabona. Mase kuthi baba kumaqembu lawa abangayo esikhathini samanje kunina kuqala nanikwazi ukucula nosibanibani ucule nosibanibani ngabe nankinga. Abamanje baba sekunamaqembu kakhulu kuyaziwa ukuthi ubani lo ubani lo ungathini kulabo ke baba.
Ngiyabakhuza kakhulu ngihlezi ngibakhuza wemtaka Nxumalo. Yabona leyo nto ilimaza i-industry yomusic kakhulu ngoba thina besikwazi ukuthenga i-artist ethile, sithenga i-artist ethile, siphinde sithenga i-artist ethile.
Yebo baba.
Singenabo ukuthi lo ngisupport usibani bani kuphela. Shothi uzodlala i-album enalo umuntu kuphela. Thina sasithenga umusic kwathi lesiculayo sesithengana sodwa.
Yabona.
Singabe nandaba ukuthi ucula umaskadi njenganami manje sekukhona amaviyo ngamaviyo amaqembu ngamaqembu lawo abantu abulala umculo kakhulu labantu abathi baba landeli ave beyingozi umlandeli akaba umlandeli womculo
yebo
angabe umlandeli womuntu
hayi uyizwela mfowethu sibeka nawo lapho kusuyazi ukuthi from now on awuyeke ukulalela into umusic wakho kuphela awugcume uthathe ne-album yomunye umuntu ukuyilalela ukuvuka ulalele ne-album yomunye umuntu. So baba ke enye into babebalulekile ke nkosi yami ukuthi sengibuza kuwena ke ngokwakho yini baba eshodike kwena sukwenzile okuningwa performer phesheya wa performer izwe lonke wathola indondo wathola ama awards unomndeni unendlu uphelele usaphila esikhatini samanje baba yini ke obona ngathi ukuthi ungathi wena as uba uphuze ekhemisi okushodi kuwena ufile ukuthi ngenhliziyo nakho okushodi kumele
mina into engishodi ngayo ama artist ami akapholomotheki ngendlela engijabula ngayo kwagcina ngokuchwanela ebhaca ukuthi athole ipromotion strong laba abanye abayitholi ipromotion ekahle ngoba ngiyathanda ukuthi amaqembu ngihambe ngivundulule amakhodo lapha ngithathele ngibonto lo udlala into right lo ngimthatha ngimfake studio
yabona ba
mhlamba amaqembu sengiwarecordilela ala aya wa 12 kodwa mhlamba aphumelele awu 4
awu 4
yabo ngoba ngiye ngithanda iartist nami ngiyibona ihamba ngemoto ifike hey uphila kanjani ku right hawu ngithole nje iphila impilo e right
yabona ngoba yabona ngiyawuthanda futhi umbuzo osho baba ngoba le answer iphendula ngoba ama artist amanye baba ngifuna ukuphosisa ayaphila la amanye
yabona
so nathi siyathanda ukubona nabanye abaphumela esandleni sakho kube ne legacy yakhe siyazi ukuthi cha hayi isandle sibaphuze chemistry les yabona ukuze nabo bephile andabazi umadonsa kuwena
yes nami ngihlalela lokho umsakazi ukuthi ungathi banga amakhona lawe esiwasungulayo thina siwaqhamisa phansi basincede abemida baba promote ema radio station abadlale kungabi kodwa ama community radio futhi kuba wekho ngabe kunakele kakhulu ayasiza nawo ama community radio lama radio station
amancane
ayasiza kakhulu
yebo ba
badlalwe nje abafuthi badlalwe nje ngadlalwa into eyodwa njalo kulukuthi kulukuthi kulukuthi
uyabona hayi ngiyayithanda leyo ba okay nkosi yami bokunye ke baba kokugcina ke before siyivale lo mbuzo ngiyawuthanda kakhulu baba ngicela ukuthi ke ngokwakho in your own words bheke nje lapha kwikamera ubike ukuthi ke ungathanda sikukhumbule kanjani baba ungathanda nje ukuthi uma usuhleli mhlambe uNkulunkulu ekuphinda kunikeze mina iminyaka eyi 30 ngaphezulu uthi uma ubuka isimo osicabanga wena ungathanda sikukhumbule kanjani baba
ayikho enye into engithanda ukuthi ngikhunjulwe ngayo ngaphandle kwengoma ngoba noma ngihambe emhlabeni ngifuna insizwa zishiyaye ingoma zishiyaye idedelane impela ngithi ngehla ngishona phansi kube qhuma igingi phezulu
yebo baba
ngoba iyona nto uNkulunkulu angibosisa ngayo ngibonga kakhulu umsakazi wami
kubonga mina nkosi yami bafowethu umoya wami inhliziyo yami ijabulile you still tuning in to Blaqlife TV igama lami Menzi Nxumalo sithi Khuza Wethu it's been a very entertaining day for us siyajabula kakhulu and into esijabula kakhulu ukuthi ubaba uthantile kwi education wathi asifundeni bafowethu wathinta kuma business wathi asiqala ama business njengoba ibika lezi zinto kozontathu uqonde khona ukuthi nawe la ukhona ungagcini nje ukuthatha isigingi uhlabelele ucula nje kuphela thina ke thina sikuvezela iartist yakho ihlele ekhaya nomndeni wayo bepheka bexoxa behleka ungamgcini kuphela umuzwe radioni kuphela awukumbona ehlalela ubani esobe semphethe next week linda wena uzobona Blaqlife TV Khuza Wethu siyabonga thina
siyabonga.